impunzi zigera kuri 82 ziramaze kwikekwa ko zishobora kuba zaranduye indwara y'ibihara by'inkende mu makambi y'impunzi aherereye mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo, kimwe mu bice biharugwamo abakoze ko n'iyo ndwara atari bake. Ayo makambi akaba kandi asanzwe arimwo impunzi z'Abarundi. Ku bw'amakuru dukesha igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyitaho impunzi HCR, iruhande y'izo mpunzi zikekwa akaba kandi hari n'izindi ibipimo byazo bimaze kwerekana ko zanduye. Ibyo rero bituma HCR ibona ko atagufashanya hagati y'amakungu kwibonekeje vuba kiza cy'indwara y'ibihara by'inkende bishobora gukora ibara mu makambi y'impunzi. Isigura ko ubwinshi bw'impunzi bwibonekeza mu makambi hamwe n'uburyo buke bushyirwa mu gisata cy'ubuvuzi bukorerwa impunzi bishobora gutuma kiza cy'indwara y'ibihara by'inkende gishobora kuyiha inkumbi. Ubwinshi bw'impunzi bwibonekeza mu makambi mu gihe kandi mu turere izo kambi zirimwo arangwa n'umutekano muke, bituma ishyirwaho ry'ingingo z'ukwikingira rihura n'intambamyi zitari nke, impunzi zikisanga zibuze ubufasha. HCR imenyesha ko ipimwa ryihuse rihura n'intambamyi kubera umutekano muke urahaherereye amakambi y'impunzi. Aha HCR isigura ko umutekano muke utuma ibipimo biba byakozwe bigera aho bapimira bitevye, gukinyishu zigateba na zone kuboneka hagaheza akibonekeza ingorane mu kungene horindwa ukwanduzanya. Nayo kubijanye n'uburyo buke bushyirwa mu gisata cy'ubuvuzi bukorerwa impunzi, HCR ibona ko gufashanya hagati y'amakungu gukenewe byihuta ngo kuko n'uburyo bukenewe mu gufasha impunzi muri rusangi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 hamaze gutangwa makeya. Ibice 37% nibwo buryo bumaze guhabwa gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyitaho impunzi HCR mu bwari bukenewe kugira impunzi zitabweho. Urongoye igisata cy'amagara y'abantu muri HCR Alain Mayina akaba yasiguye ashimitse ko amakungu akwiye gufasha mu maguru mashya kugira bikunde ko anagugwa canke atezwe imbere ibikorwa by'ubuvuzi, hashyirwaho inyubakwa zo kwihereramwo ku bagwayi, hubakwaho kuba ameze neza ku mpunzi amwe no kuronka amazi n'isabuni, kimwe mu bifasha mu kwirinda ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende. Ugufashanya kwihuse hagati y'amakungu gusabwa na HCR kukaba rero kandi konafasha ku bw'icyo gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukingira n'abakongomani bahunga intambara zibonekeza mu bice babamwo bakiganirizwa ahantu hamwe bakingirwa hamwe.